mana to kuma ga ko aroha te moana ko whanau tōku waka ko au e tu atu nei mana keep the home.